arising from the one facilities.
The pantoon, it was hectic, and we had too many challenges over this.
We are so excited for the opening of the bridge. I would like to thank both the government and the Botswana government for coming up with such a very successful project.
The magnificent will facilitate quick access to international markets through connectivity with majors, as well as contribute to maximizing the operational efficiency of the corridor in economic integration. The Kazungula Bridge is therefore a vital transport on the NSC corridor that facilitates easy access for intra and inter.
As the Botswana Investment and Trade Center, we have to witness the opening of the Kazungula Bridge, a major project delivered in partnership between the Republic of Botswana and the Republic. We believe this project is really a regional flagship and goes straight how much countries can get to achieve if we collaborate on these points in the region.
The people of the two countries side can also benefit immensely, as the bridge will ease movement between the two countries.
Consultant, we're extremely proud of this project, from the product behind us, also obviously not only the bridge of the border facilities that goes with the project.
The magnificent Kazungut is a work of art. It is a combination of the hard work put in by the two countries. Botswana, our pride, your destination. Zambia, one nation.
Tota mo tsone o tsetse ne di tshwantse tene di supa ka go tota le ba bana bana le sabe mo ka go ya borogo tene jwa Kazungula me ka go rialo ka rate ne di supa re le go le tlhakorene le le ha tla botswana mo mana ka go mpene taba re kgabaganya tsa ka hano ka le hatse la Zambia me le go mana ka go mpene fa tsane go itse go nne le sepe di dira galang kwano ka mathotha sa mbalo go hatse la botswana ja ka bota utuna ba ma hatse ba leng hano tota ba setse ba ile go gwa go thola le go thodimela gore borogo jo ba go le ka ka tsela ntse ntse le ka matse le ka ntse jam jalo ba tsa mara ba bona ba dirisa dikoletelo tsa Botswana raja mahatse o mabedi e le sengwe tota go leka tota le gona go tsholetsa serodumo sa Botswana ba ka tsamba amile ke manokono ka tsaga tsa COVID-19 me ba bona re go tsona gore ere go ntha gore go dirisiwe tsone di koletse tsa bona tsa gale le gale ba bo ba dirisa tene tsa Botswana la go leka le gona gore ba togele sengwe mo matsogong a ba le gore bone ba itsetsa ka go tsa ba nna ba ba isetene ko mahelong e le gore a fatisa me ka itse bona go jaja ka ba go leng ka teng go maleba gore bo ba dirisa tsone go tlhaba ditsa motho tsena go mpieno ka gore o le motswana o le o ko leng teng o le mojanala o gona go ta kwano o le bona o ta go dirisa tsone dikolo tse go lebega go bona bone borogo jo ja Kazungula ja go mari ne re bona le gore mana kwa kompieno tota re sampe re metse batla utuna ba sampe ba le kola tsone di ka go di ga go leng tlo go le tla go nna le hatla Botswana me tla re mara gore ba re bona ba setse ba tla go hatla la Zambia go ta go tsone se tiro ka kwano
e ra di ka dintseng ka tedi tiragalo gore gore ga ba tswa mo go lekoleng tsone di ka go tsa one stop border post ka go Botswana ba tabo ba ta ka yone tsela e bonala ya borogo jo ba ta jalo mme ba go ema ha gare boti ka thulaganyo e supagala ka teng ba go ema ha gare ga borogo jone jo ha ile gore jana gone go tabo go khathiwa re bone tota ke tautuna wa la tsela DRC re Felix Tshisekedi ke no tabo ile gore o tabo a dira yone tiro eo ya morutu ta me re go tswang ho ba tabo ba ta ha re teng gone ha ko le thakore la Zambia ko ile gore di tiro tse di tona tota tse dingwe di gone ka kwana kwana re solohetse gone gore ebe e go e nna gone gore jano ebe re ta rutwa bota utona ba ile gore ke bona ba mahatse a Botswana le Zambia jalo ba ta go ntsha dipego tsa bone tota le gone gore boitumelo o tabe le jo bontseng ja ke ka ile gore ka te di speech kana dipego ka ha di line di ka teng ke go supela gore ba tshwantse re ba te ba kgone gore ba bue sengwe mme ke ka ile gore go ntse ka te monna gaetso ke ga di proceedings di ntse ka teng me gape engwe ya di ya dintsetse ke lebeletse ke bona gore his excellency Mr. Philip Newsile no tsantsa re ele ne bata gape go kwana on behalf of SADC o je khaelo re ke le wa e huma ka lantha kanti kana o tla le mogare SADC ke mahatse a dirisa na modilo tse dintsi dilo di tsona bo HIV and AIDS ke dilo tse lore go dirisa na motsone nako ene bo re go jo bota boti sengwe sene ke celebrate ke gona gore batho bangwe ba ne ba akanya jalo gore ya no bolwetse botlo go ya go godimo ya no ja ka le itse gore kana kgaolo ya tshobe ene ile gore ene ile ta jalo mo bolwetseng jwa HIV and AIDS mme ra tsone ra bona e le gore thuto e ne ya tsena mo babereki ba borogo jo ke ene ya nna ya moemo a ntlha mme re ne ra bona e le gore babereki botlhe ba ne ba ga borogo jo ba ne e le gone gore ba ta jalo ka dithabolo tsa gona jalo mme ke tseo ditshwantsho bote
tseo ke tshetsetse tsene le supa ga gore ba tautena bana ba setse ba tsamaela ga go tsone e le gore go bula semmuso go kgata ribona ke tsere ba le go bitsa go teng ka Setswana but I think go bula semmuso yone tsela yone jaaka ne re bona batautena botlhe jaaka bona tota mo ditshwantsheng tsa gago ke ditshwantse tse e le gore re di tsaya ka maranyane tota ka ga ithogore la Botswana mme le gore go sekgelanyana tota se se ka tsa kilometera jaaka re bona tabe re bona le gore tautena Dr. Mokgweetsi Masisi jaaka ne mona ana a tsaya tota sekere e le gore ke jaaka a simolodisa kgotsa a bula gore jaanong ga ba leng teng jaanong ditirelo di ka simola go dirisiwa jaaka motswana wetso a re di bone mo ditshwantse tsa gago mare o kgona go ya gore botlhe ba na le dio ba tota botlhe ba tseng gone ga gona poosong it's a good thing ke ne ke raya mongwe gore it looks like it's a mini summit for the SADC family
rraji ka go ntseng ka te monaga eso ba laleditsweng ga ke botautona ba e le gore ke ba magatsha e le gore re bapile le one magatsha e le gore tswagakala re dirisanya le one bote re buile ka re dirisanya le one ka teng re dirisanya ko makgotheng a khaza re dirisanya gape ko makgotha mangwe a SADC yo e ne e le tautona wa Zambia re Edgar Lungu
jaaka tautona tota Dr. Mokgweetsi Masisi a ne a kgaola yone re bonele a bula semmuso gore gone ga gore jaanong go butse gone ko letlhakole la Botswana jaanong ba tla ba gatela ko legatshelelele la
ga re lente ke gone ga e le gore ba tateng mo naga etsego e le gore jaanong ditiragalo tse dintsi di gone ka kwano ke gone ga e le gore teng ga ba ye go tsaya sekgala se se telele ke tsaya gore di-picture tsa rona di tla supa gore Botswana le Zambia yanong ba kopane go gaufi fela ka tsela e ntseng jalo rightso mme ke jaaka o bona jalo mo ditshwantshong tsa gago tautona Dr. Mokgweetsi Eric Masisi a na jalo le Dr. Emerson Mnangagwa re na gape le ene re Philip Nyusi go tswa jalo ko latshe lone la Mozambique ba setswe morago jalo ke Edgar Lungu a na le re Sesekedi ko morago ka kwa ke boitumelo boti jaaka o bona it's like it's a mini summit di mini summit di kana re bua ka tsone bo khaza tsa bo SADC tsa bo go nna go ntse helana raetsho mokgalo ye re etelwa ke batho ba bantsi re bona bonte jone jo mme re batogela raetsho mehama mengwe ya rona e sala e godile mehama e tshwana yone ya bojanala le boitumelo ja batho mo motse ya kgaolo ya tshobe ke boitumelo raetsho
ditshwantsho tse di bona tse motswana waetsho ke ditshwantsho tse e le gore re di hiwa ke ba Access TV ba e le gore ke bona ba re neelang kgaso ka tlhamalelo ka kontheng ya legatshe la Botswana mme ka kwano le gore Botswana Television gammogo le ba ZNBC ba Zambia Broadcasting Corporation